Reka rero nyakubahwa umushikiranganje ndabaha ijambo uyu n'umwanya wanyu wo kugira ico namwe mushikirije haba kuri ibi byegeranyo ariko kandi haba no kubibazo abubahwa abashinga amateka bagiye bashikiriza nico namwe mwobona nk'ujeje ubushikiranganje mwoheza mukadushikiriza muti ruhande y'ibi mwavuze hari hibi turiko turakora kugira ibintu bigende neza ijambo ni ryanyu nyakubaho mushikiranganje
nyakubaho cegera cambere cy'umukuru w'inama nshinga mateka nyakubaho cegera cakawe cy'umukuru w'inama nshinga mateka banyakubaho mwese bashinga mateka tugira amahoro nibyo murakoze kubibazo bibajijwe kandi nibyo nibibazo nyene bibajijwe n'abantu bitwarika ubuzima bw'abene gihugu kugira ubushikiranganje muri rusangi ubushikiranganje turongoye ukore neza ndetse abakozi bose muri rusangi batunganirizwe rero hashikirijwe ibibazo bitari bike n'intererano nibaza ko nkuko nyakubahwa mukuru cega cy'umukuru w'inamashinga bateka yagiye ku kutwereka bikuru bikuru turaza kwishura turaba kuri ibyo nyene tugerageza gushira ingufu kuri ibyo bikuru bikuru kuko nibyo kuri turabona twe ko ari bihanze ubushikanganje kandi biteza gukoregwa kugira ubushikanganje bushikire ihangiro ryo gutunganiza neza abene gihugu muri rusange ikibazo cya mbere cyabajijwe na nyakubahwa Karolina Anatole ni kibazo kijanye ni logiciel iteye ikibazo yabajije ati kubera iki kandi ni kibazo nkura mutima kubera iki dukoresha abantu bari hanze y'igihugu bikaca bituma n'ubwigenge bw'igihugu mengo buraha burabangamiwe ni by'ukuri gushika isati ko turavuga ibyerekeye iyo logiciel mu makontra yakozwe bayihaye yakozwe n'uwo mu aba Tunisien aba informatiste muri Tunisie ariko muri iyo soko nyene hari hategekanijwe yuko haca haba kwigisha abahinga b'abarundi kugira ubwo bumenyi babumenye babwakire ntidusubiye kujya kuzerinze ico gikorwa hanze harabaye ico no kwita makosa iyo ubwo bumenyi ntibwabaye bugitangwa ariko turiko turagerageza kugira by'ukuri abarundi kandi nkuko babibajije ati nta ba informatisi barundi urundi bufise turabafise kandi baciye ubwenge ubu rero turi muri iyo ntumbero yuko twogarukana ubwo iyo mishahara igakoregwa igakurikiranwa kuva tugitanguye kuyikora gushika ishikire beneyo ata muntu n'umwe wo hanze aceshe mu kuboko turiko turabikora mu minsi iza ndakubyishyira hamwe n'ibindi nibazo nange ndumva turafise proje yitwa PAFEN iri kuyadufasha niyo izoca idufasha gushyira mu ngiro ibyo bikorwa kugira dutebe tuve muri icyo kintu kitameze neza kandi birihuta kuko ni ku neza y'igihugu ikibazo cya kabiri yabajije ati logiciel open NPRH na CGFI ngo nta interfaceage kandi twarishuye igituma yarabaye marushe yarabaye ariko nkuko nabivuze hagiye harabamwe ibibazo gushikaho naho amahera yatanzwe gushikisa itari kurakora ariko inzego tumaze kubishikiriza ayo makenga tukayerekana hariho inzego ziko zarukikirana z'ubutungane mwabajije muti byo wabigeze hehe aha nomenyesha yuko gushika isaha turarindiriye niwa na conclusion ha ariko biriko birakorerwa ko kuko hariho nabamaze muri dossier canke muri rusangi muri amakosa yagiye aba hariho abakozi bahagaritswe bari bafisemwo uruhara mu gukora bateza gukora bino bikogwa. Ikibazo cya gatatu cyari kibazo cerekeye nibaza nashanye kifatanye n'ibindi bibazo byagiye bibabazwa ku kibazo cerekeye politiki salariale na cyane cyane ku makenga canke ku myidogo yoba yarabaye ku byerekeye abafite amakategori bari muri kategori de direction na kategori ya collaboration canke ku bigisha usanga nabo bafite diplome zimwe baheza ntibaheze bahembwe kumwe nibamenyesha yuko mu ntunganyo nshasha yiyi politiki salariale ugiye kuraba uduce tuyigize hariho uduce abakozi basangiye diplome banganye basangiye ariko ikiza guhindura uko politiki salariale yabitegekanije kiza guhindura canke kugira karusho nico akora ico bita emploi type mu gifaransa. Aho rero dufatiye ntanguye kuri ico cerekeye abarimu biva ico akora nico kica kiza kuzana ubwo busumbasumbane hanyuma dufatiye kuri abamashuri bari muri kategori de direction n'abari muri kategori de collaboration mu bisanzwe mugiye kuraba iyi myidogo yatanguye muri uku kwezi kw'indwi aho ubushikanganje bufata ingingo yuguha abakozi bose ibice 60% kwijana vyari vyasigaye muri politiki salariale kugira bayije mu ngiro neza bwa mbere intango bari batanze ibice 40% ahandi abari babiteguye bari batekanije ko bizotangwa ibyo bice 60% ku myaka 10 mugabo twasanze leta yo hava ikoresha abantu biteze kuzohembwa mugabo atariko arahembwa gaba akora nabi nico gituma leta yacyifata ingingo y'ukubahereza ubwo burusho guhera uyu mwaka kugira ntibarindire ya myaka 10 muri ico gihe rero niho ubwo busumbasumbane bwacu bwo kuboneka kuko muri gi politique kwari harimo wasanga bamwe bari hasi baduga na bamwe muri categorie de direction baraduze mugabo ntibaduze ku rugero rumwe kuko usanga bwa kera hariho ubusumbasumbane buniniya ariko rero ngaho icyo ndacamenyesha nuko umuhini mushasha utera amabavu iyi politique salariale iri yaje mu ngiro hariho utunenge tutari duke twagiye turibonekeza ari naco gituma iyi saha turiko turavugana haratanguye isekeza mu yinga riheze kandi rizobandanya gushika mu ntango z'ukwezi kuza kugira hakosogwe ikintu cyose kijanye na imperfection yoba yarabaye mu ishyirwa mu ngiro ry'uyo mugambi aho ni ukuvuga ubushikiranganji bwose imbere yuko izo nama iryo sekeza ritangura twarabahandikiye turabamenyesha yuko bote bokwerekana utwo tunenge twose babonye mu ministeri iwabo ubu rero turiko tubikorera ko aho muri iryo sekeza tubikora ku bushikiranganji kugira bamara iminsi ine bariko ine cyangwa itatu bivana ngene ubushikiranganji twafashe bungana kugira twizeye yuko ibyo bikorwa bizohera ibi bibazo byose byagiye bibazo ku byerekeye iyi politiki salariale bitorewe inyishu kuko hariho bikagaragara neza ko hariho imyidogo myinshi habaye no kubishyira kutabitahura neza ariko ubu turizeye neza yuko iryo sekeza rizohera dufise umwimbu ukwiye aha no menyesha yuko hariho naho twasanze bitariko byigirwa muri iyo sekeza ariko twasanze dutegeza kubanza kubisaba inama shikiranganje kuhusanga bari bibagiye canke hariho ubuzi bushasha bwabonetse inyuma yiyi shigwa mu ngiro y'i politique salariale ahano shikiriza nko kubayobozi b'amashure ECOFO wasanga barihenze mu gushira bari kwashira mu ngiro y'i politique babagumiza yuko bo bari ba DCT kandi hari itegeko rivuga yo mu 2013 yavuga ko utwara urongora mu directeur wa ECOFO ateza kuba ari muri licencié urero kiri mu byo twashikije inama shikiranganje kugira ivyige ko gitorega umuti kuko nabo barakeneye inyishu yihuta kandi twabaremesha ko bazotunganirizwa muri abo harimo ibyo navuze ubuzi bushasha bwagiye burashingwa nko mu shikiranganje bw'igihe cya leta no mushikanganje ibikorwa bya leta kubavuga ko amashuri atacha kimaze twabamenyesha ko atari byo kuko murumva yuko uko biri kose niwo baguma bari imbere kandi nubu bikenewe dusanze hari cyo kugwa tuzogerageza tubikore kugira ishuri nyene ishuri gira kamaro idiplome irute derekana urutane bwazo kandi no biraboneka gusa aho biza kwigaragara cyane naho usanga izo emploi type igica barimo ashobora kuba afisiyo diplome bwabo agakora akaba afise akazi gatuma ataja ku rugero rwo hejuru cyane mwaguma ari hejuru ya wa wundi wo muri collaboration uko bigenda kose nyakubaho umushinga mateka nkuru nziza Jockey Chantal yashimye ibikorwa byakozwe na Cour des Comptes kandi na twese turabishima yabajije ikibazo cya mbere ati mbega mubona izi recommandations zatanzwe na Cour des Comptes n'urutonde mwatanze muzobikorera ko bizo mubona bizoborohera narijya dukorera muri budget programme aha novuga yuko harimo ama recommandations menshi atari make ashora kuja mu ngiro bihuriranye na nibyo tuba twatekanije uno mwaka hariho nibidasaba uburyo nk'amakosa yakoze gukosora ugasanga ni gukosora gusa nta buryo byinshi bisaba ariko ibisaba uburyo nabyo hariho ibiba biri bitekanijwe mu muri bije y'uno mwaka ariko kandi nababwiye yuko dufise projet parfait iyo projet cyane kuri ibi by'ubuhinga nibya izodufata cyane hariho rero ibizokotorega umuti muri ya recommandation biciye muri iyo projet iri kuyakogwa isati ko turavuga iramaze gukora ibitari bike mu kutunganya kugira ije yinjire mu bikorwa nyezina yabajije ikibazo cerekeye le contrôle départ non actualisé ugasanga dufise ama départ tutazi tutametriza ya personnel ico kibazo ni nkora mutima kandi kizotorerwa inyishu burundu muri iyi digitalisation tuko turakora ariko nitworindira digitalisation kugira ngo itorerwe inyishu burundu no kuvuga ubunyene tuvugana twarashizeho twaramaze gukorana manama n'abarongoye abajerwa bakoze mu bushikanganje butandukanye kubyo twaciye nk'umurongo utukura turavuga tuti turavye ubusuma canke agahomboreti gira kubera uku gusamara twavuze ko umukozi azova ku kazi mu shikanganje bunaka canke azohindurirwa kazi canke yitavye imana canke ikintu cyose gituma leta iza gutanga amahera atatekwa gusohoka ubwa mbere bibaye tuzobibaza uwo yateza kubitanga ubwa mbere kuko aho bipfira naho abakozi bajejwe icyo gikogwa birabira hijya imishahara ikagumirengana twebwe bacu bishitse sinovuga ngo bacu nta bariho babyorohereza naho nyine amakosa arahari ariko gushikisaha barazi uko ikosa ryose rikozwe rica rihanwa kandi rihanwa cyane dufatiye iyo biva gushika naho bikoregwa mu shikangaje bwacu iyi sati ko turavugana twoshora kwizeza abashinga amateka banyakubaho abashinga amateka muri ngaha mwese yuko ivyo twabigize ibya mbere mu kuvyitwararika kugira leta nisubire guhomba novuga kunyagwa urukomba amazi kubera abakozi basamara kandi bahemba leta ibihombye kabiri ihomba kabiri kuko ayo mahera agenda atari kugenda kandi kati homba nuko ihembye wundi yateza kubikora atabikoze urumva yari ku kazi mugabo ntiyakoze mugabo akabuka agahembwa ivyo rero duteza twaragize twacanye amahani kandi tugumana tuvugana ku munsi yuko ngende bateza kwifata yaba ya mushimwa te nyakubaho mushimwa te kankuru nziza yabajije gucerekeye ingene tumenya ari competence z'abakozi ni kibazo ariko nticyatezwa kuba ikibazo kuko mu bisanzwe umuntu yahabwa akazi baravye ico yize n'icyo ashoboye ariko iyo dusanze harabayemo amakosa cyangwa tukabona ku kurubuga ko uwo muntu ibyo afise ibyo amashobanga ahabwa atayashoboye cyangwa atari kubikora neza amategeko araduha ubasha turafise ubasha bwo guhindura umwe wese tukamushira tukagerageza kumushira mu kibanza ashoboye turiko turaniyumvira ko byokorwa mu ministeri yose ugasanga hamwe twosanga uwiziki akenewe muri iyi ministeri ajeyo areke kuja muri ministeri akora yatacahe atacafasha kandi yashobora kugifasha ahandi ivyo rindi baza yuko bizoza gufasha bizoza gufasha cyane kucerekeye kumenya la les compétences cyane kuzishira neza mu kibanza cyazo la gestion des ressources financières zikora mu bisata bya leta twebwe twibaza yuko ubushikanganje bwacu bubifisemo uruhara runini bukoze nabi bizogaragara yuko byica byibonekaza mu yandi baministeri mu wundi bushikanganje bukoze neza bizogaragara ko bwakoze neza n'ayandi n'ubundi bushikanganje bukore neza nico gituma twaciye tugira umugambi ugutegura inama rukokoma kugira abegwa n'iki kibazo cha administration publique baje hamwe bavuge turabe ibitagenda neza mwumvise ibyavuzwe kuri aya madirection mwumvise ibyavuzwe ibyo twese dushitse mu bushikanganje twasanze bimeze uko ariko turiko turagerageza kubitorera inyishu mugabo tukibaza ko inyishu irama turiko turasaba abenegihugu bose muri ibyo yosekeza rya inama rukokoma etat general administration publique aho abenegihugu abakozi abakoresha abantu bose basaba ama service muri fonction administration mu bisata bya leta byose bazoshikiriza ikitagenda hanyuma hakavamwo intumbero yo kugira ibyo bintu bikosowe kuko ni hangiro igihugu gifise igihugu giteye imbere mu 2060 n'igihugu cifate muri 2040 ntidushobora kugishika ko mu gihe izo ngingo zidafashwe abakozi bakamenya icyo bateza gukora abakozi bakamenya umwanya bakoresha w'akazi ko ari umwanya ukomeye cyane habarirwa kandi kabazo kerekeye abaja muri zabukuru ko batabimenyeshwa hakiri kare itegeko rishasha rigenga abakozi statut general de fonctionnaire riravuga neza yuko ubushikiranganje bwose butegezwa imbere yuko umukozi aja mu karuko kitabukuru bwandikira ubushikiranganje kw'abakozi ba leta kugira butunganye ibyo bikogwa. Tubonye hariho ugusa no gucegwa muri icyo gikogwa, twaranditse ikete dusubira kumenyesha ubushikanganje bwose yuko gukurikiza iyo ngingo kugira ntihagire gucegwa cyangwa gusamara kuri icyo gikogwa. Ubu rero biriko bigenda neza, turiko turagerageza kugira ibyo ku murongo, umwe wese akabimenya hakiri kare kandi agatunganirizwa. Agace kavuga ko icyo duteganya kugira tumenye haboneke ubumenyi bukwiye ku bakozi ni iki nako ndavuga. Nitwaheza irikona irisekeza cyangwa irikoraniro no kwita rukokoma ya etat general, turibaza yuko hazoca hatangura isekeza rindi rikwiye cyangwa kampanye yukugira renforcement de capacité z'abakozi, kuko twiteze ko bizova muri iyo nama ikomeye bizotuma haba umuvuduko mushasha kugira abakozi bafate umurindi mushasha w'iterambere kandi bakore ibyo wumva kandi bakore ibyo bakarihijwemo ubumenyi. Nyakubahwa umushingano mateka Suguru Olivier, yabajije ikibazo cerekeye amahera ariko aragaruka ariko arahomba canke aciye muri uku gutunganya neza nabi amasoko, cyane cyane yavuze ku cerekeye isoko yakozwe avuga ati mbega ko bavuga ko umwanya wabaye muto, ntiwari wategekanijwe neza muri dawo kugira ngo uwabikoze amenye neza ahahereza guhera guhereza icyo gikogwa. Aha nomenyesha yuko ingorane twasanze muri iyo soko biraboneka neza yuko hagiye harabe intambamyi iriko iraja mu ngiro, ahanini iyo ugasanga ntizivuye no kuba kodiyo soko mugabo zivuye ngena abatunganirira isoko nyine babitekanije, ugasanga harimo ibigaragara ko bitaboneka bitateguwe neza bica bituma iyo soko iteba. Niho haciye havamwo ikicu gusaba avena, iyo avena isabwe ntiyemewe kuko haciye niho haciye haboneka iyo avena kwari kugira baheze uyu mugambi bagize icyo bita rusansuma numerique y'abafonctionnaire. Muri icyo gihe niho haciye hatangura wa mugambi n'abamenyesha wa pafene. Leta rero yabonye ko uko bigenda kose ntiyotanga amahera kandi hariho umugambi uje kubikora kubibandanya. Rero twibaza yuko umugambi uzocubandaniriza kuri uzocubandanywa n'iyo projet, kuko n'ubu iriko irabikorera ko iramaze kugera barayo projet yaramaze kuraba gushikisaho ibyo dufise aho iyo projet arigeze n'ibikeneye kubandanya kugira tugire iyo recensement biometrique, hanyuma by'ukuri iyo logiciel canke ikikorwa gikore ukuri kwamye. Yabajije ko hoba hariho kosiyo do bone do bone fin d'exécution irahari, iyo ntihamarisha yateza gukogwa itahari ariko urumva ku executor ni gihe bibonetse ko habayemo ikosa rivuye kuri uyo yariko arakora intuze y'isoko. Ariko nkuko nabivuze turavye insiguro zatanze kandi zerekanywe n'abahinga bari kwabikurikirana, turabona yuko turindiriye kugira icyo gikorwa gihere neza, turindiriye umugambi wa PAFEN ibindi bikazoca bikogwa. Mwavuze ayandi makenga yabaye ko boba mu gukora isoko bakoresheje abantu badafise kompetanse zikwiye. Aha nagira ntanga umuco si kubahinga bariko bakora ibi mugabo kuko ibi bintu byasaba mu kubikora byasaba no kumanipira no gukoresha amadosiye wasanga rero abamenye amadosiye ajya dufise dukoresha iminsi yose dufise muri archive abayamenye kurusha abandi nibajya abakozi bakora muri fonction publique niba bazi biyagize niba bazi ibirimo niba bazi kuyakorera ko mugabo ugasanga icyo gikwa cyasaba abandi baza gufasha mugabo batamenyereye icyo gikogwa niho rero haca habaye iyo ko guteba si kubahinga ni kuba niho novuga abakozi dapfuye umushinga mateka ndayizeye anise yabajije ko abakozi bashasha canke abarayintegre bateba guhemwa aha umuco nagira ntange iyo umukozi abaye recruté dossier zirungikwa n'umushikanganje akukira twebwe zimaze gushika umushikanganje wacu duca tuzija tuzikora hanyuma agaheza agahembwa intambamire duha turonka ngaha ni kubyerekeye aho usanga haje nk'idosiye idakwiye hanyuma ubwambi intambamye nuko hari igihe zishika zitebye biteba mu kudushikana ya madosiye ahandi bigashika zigashika zidakwiye hakaba ziteza gusubira inyuma iyindi ntambamye nini ya nuko abari nyinshi hanyuma uburyo ubushobozi dufise bw'abakozi ugasanga nk'umwaka uheze uyu mwaka uheze wasanga dufise abakozi turonka abashasha bangana hafi 300 ariko rero bituma dukora iziri hagati y'amajana 8 n'amajana 9 twa bitanze gose kandi aho nijya minsi yo kwa gatandatu nijya minsi y'inyuma y'akazi baba basike barakora rero ikindi kicerekeye abarayintegre n'igihe usanga icyatumye agaruka ari dokima zikwiye n'ukuri ngaha biranyaruka mugabo haba harimo utubazo tundi birashika
Hi, my name is Irene.
Ariko ngaha sino biharira murazi neza yuko ibintu yuko turavuga hariho abakozi batatunganiza neza abantu bakaguma babajuragiza ugasanga ibyateza gukogwa hakirikare bikoze bitevye ariko ibyo turiko turabigwanya cyane kugira umwene igihugu asabye afise uburenganzira bw'ikintu akironswe ku mwanya kandi akironke gitunganye neza numvise amakenga yandi yavuze cyanke imyidogo ivuga yuko abantu bajuragirika no kijanisha niki nyene turiko turagerageza kandi ni programa digitalization yari ikabikora mu ntara zitanu shasha ubu amadosiye barayigishijwe bafise ubuhinga bwa none bafise ama machine bari interconnecte ni Bujumbura no kuvuga bamaze kwiga uno munsi ugiye icyo kore Bujumbura twipfuza kandi dushaka tuko tubitangura kugira gikoregwe ruguru ariko no hajya mu coordination bikoregweyo kuko bajya bakozi ba coordination barabinga barufise uburyo canke kubongeza uhinga tuguma tugerageza kuba karihiza ubwenge kugira nabo nyine baje ku rugero rw'abandi hariho nabaheruka kuja gukarisha ubwenge hanze baruguru kugira nabo nyene baje ku rugero rw'abandi rero tukibaza yuko haba kuvyerekeye gukora aya madosiye canke kuyanyarutsa ni tegeko dufise nihangiro n'umutwariko wacu kugira bikogwe ku rugero nahanyine mwari ko bavuga kubya abari ruguru ko uburyo bakoresha canke ububasha bafise budakwiye ariko turiko tugerageza ko by'ukuri atamwe n'igihugu yokwirirwa aramanuka ava ruguru aje Bujumbura kandi serivisi yasaba ari ntoya cyane no n'abaruguru murambabarira n'abaruguru bashobora kuyikora atiri waramanuka ibyo twarabishizeho turabiha ingufu nyinshi hariho ubundi mwitwariko numvise w'abakozi nyene baduragirika abaza gusaba serivisi bakava ngaha bakaja handi ibyo turiko turabigwanya mukurindira yuko uyu mugambi wa digitalization ubaho ijana ku ijana nitwo kwicara tuguma twiyumvira ikintu cyose coza gutuma mwende gihugu yorohegwa uno munsi no bamenyesha yuko ejo nimwaza mushikanganje bw'abakozi n'akazi guhera isome yinga duhejeje nta muntu azosubira kuja ku muryango umwe ngo aje ku wundi nta muntu azosubira kuja ku muryango bamuruke ku wundi twarashizeho systeme de communication ku buryo uwo uzotumbera ubwa mbere afite itegeko ry'uko agukurikiranira dosiye mpaka akaguha inyishu bijya byo kuvuga ngo ugenda ku biro ibi cyanke ku biro ibi ntibizosubira kandi hariho n'ingingo duheruka gufata yuko idosiye ishitse ku kazi iwacu ikandikwa ko itanzwe gukurikiranwa itarenza iminsi itanu itararonka intumbero mu ntumbero yuko ibyo bintu tubihagarika burundu kuzembagiza abantu canke kuguma turi umuntu arindiye atiteze atamenya niyo biriko biraje izo nimero ziranoroshe tuzozimenyesha abenegihugu ku buryo niyo ari hari ya ruguru ashobora gutelefona no kwibagira atazibagiye ningo gatwarondi nimero zoroshe kugira umukozi wese ateze kwakigwa yaba urongo igisata yaba umusekretere n'umuplanto kubera niba ateze gukora abakurikirana ayo madosiye bayatanga basubira uno munsi nimero twashizeho ni nimero zishika 50 zituma tugerageza gukora amadosiye n'ingoga kugira imyidogo igabanuke kuko niwe mwitwariko wacu hariho ikibazo cyabajijwe nyene na yakubahwa umushingamateka ndayize yanise ku byerekeye protection sociale cyane cyane ku byerekeye abarotrete batararonka cyangwa batashobora gutunganirizwa biteze baravye ingingo zafashe z'uko batunganirizwa neza bagiye mu karuhuko k'izabukuru aha numenyesha yuko dufatanikanije n'ubushikiranganji mu bijejwe ku munsi go gufashanya harimo mu byo bujejwe harimo gufashanya mugambi ugeze kure kandi nibaza ko vuba abo byega bazomenya ibiriko byakozwe kugira batebe batunganirizwe ubu rero no bizeza yuko ico ciyumviro canke iyo uwo mwitwarariko ari uwa twese kandi duteza kurara tudasinziriye kugira uje mu ngiro turazi yuko abari mu zabukuru mu karuhuko k'izabukuru ni bakuru bacu natwe niyo dutera tuja ni ukuvuga ni umugambi utegerezwa gukorwa ku neza ya bose kandi vuba yongera abaza ku kibazo cyerekeye abamandatere politiki publike ngo bashobora kutazoronswa reintegration kubera baba bageze begereje izabukuru aha uwo mwitwarariko urahari nibaza ko turafise ikigo OBM twari twariyumviriye hariho ibigo bikorera kogwa kugira by'ukuri habe icyo twokwita muri iyi politiki banashaka yo kuzofata abakozi tugasanga abakozi dufate nk'ibi bya digitalization bizoza bitanguye hari abakozi bashobora gusanga bo twobarondirira iyi ni ntumbero bajamwe kugira ibyo bahora bakora bikogwe muri ubu buhinga aho leta ntishobora guca ibaheba hariko rero hategurwa umugambi w'ungene twogira insertion tuka sociale ku buryo hakogwa canke nubwa spare insertion mugabo kubahindurira ibikogwa bakaja mu buzima muri vie privée mugabo bari ya kompanyi bakurikijwe bakurikiranwa n'ubushikiranganje kugira bashobore gukora ama projet bashobore gukora bari bafise ikibafasha aho o no kuba wagiye mu zabukuru bakibasha hose birashoboka ivyo rero n'umugambi uri kurakogwa twibaza ko tushitse ko katuzushika ko wogira kamaro kanini babajije ikibazo cerekeye abadesis mwavuze muti hari hafashwe ingingo yuko ubanza bakabaheza
mu kwa mushikira nganje ntabaciriyemwo ntabaciriyemwo kuri iki kibazo mwari ko murishura ni vyukuri umushinga amateka yakibajije muramba barira yaseruye icyumviro cha benshi bavuga bati mbega ba mandatere politique mfatiye kuri twebwe twicaye hano womengo turiko turivugira ariko reka ndakivuge muri rusange nkuko yakivuze bavuga bati mbega aba mandatere politique ko higeze kuvugwa ko atawo kwiyumvira ngo ngiye gusubira gusaba kazi leta ahubwo turaba ikintu tubategekaniriza kugira bakore ibikogwa vy'ukwiteza imbere no guteza imbere igihugu ndiko ndavyumva umushinga amateka yakibajije yasa n'uvuga ati concrete mahari ko harakogwa iki kuko turiko turagenda buke buke twimiriza ibindi biringo yabaza ati concrete mahari ko harakogwa iki ko twibaza ko mu bushikiranganje wanyu ari mwebwe mwoheza mu gaterera iciyumviro mugabo munyishye umwamuhaye umengo n'ibintu bikiri mu vyiyumviro bikiri muri teori sinzi ko na jewe ndagiseruye neza murakoze mwobandanye
murakoze nyakubahwa cegera cy'umukuru w'amashyaka bateka muri umuco wundi mugombye mwifuje ko twoshikiriza ku cerekeye iki kibazo nibaza yuko nkuko nari nabivuze si ibyo twiyumvira muri kazoza ni biriko birakogwa n'ico kigo ariko tufashanya na muri rusange na leta yose kugira turabe neza ico uyo mandatere ariko hariho nk'ababa bakiri mu myaka yo gusubira ku kazi abo yose mu kazi itegeko riravuga ko nuwo yaje atavuye mu bushikangari kanaka uwo acaroswa akazi ibyo tumaze imitsi tubikora n'abenshi babisaba ariko mu gihe uwo wundi azotegwa azobakeneye canke yipfuza ko tubona ko dutegwa gutegura ingene ashobora kubandanya ubuzima bwiwe leta iramukurikira ikamufasha ibyo rero bikora yategurwa sinovuga ngo umaze gushika kuki igikuru nuko uyisatu iko turavuga uwo mugambi turiko turagukorerako kandi turabona n'ico cuko byihuta nico gituma turiko tubeshanwa ingufu nyinshi ariko umwitwariko mufise turawumva kandi tetwa gukorerwako ni iyo nyinshi notanga murakoze kuvyerekeye abadesis ahano menyesha yuko ahenshi uwo mugambi twabufa wakurikijwe ahenshi no bakarorero nko haraho dukoresha ibibazo ugasanga turanababuze kandi bakenewe ariko uyu mugambi turabona neza yuko dutegezwa kuja ku yandi madiplome ariko ahari hakenewe abo bamaze guronka akazi hariho ikibazo kinini cyabajijwe cerekeye aba bafise uburambe no kwita uburambe mu shomeri bagakorana n'abitwa ko bakiri bashasha mu shomeri aribo bo baba bitwa ko bakivyibuka ariko gasanga bakoreye bakoze ikibazo kimwe nyakubahwa icyegera cy'umukuru w'inama nshingamateka yameze nk'ugitanga ko umuco kandi baza ko ari uyu